abusia Dr. Grace Buadu ansan semno babia yadru aye papa ya wose woye nikuni babu no kwafo sesia de oyɛ ani sɛ okuro Dr. Grace Buadu abusuafo na minim sɛ wo okuro wo mno ɔtanehye Dr. Grace Buadu su image what's asie akoya nimguasie ediama Dr. Grace Buadu image ɛna kyɛ sɛ okuro na busuafo na busua ade na ɛkɔ wo hu sɛ Dr. Grace Buadu ewu yɛ no ɛbeto dwa sɛ wo nwoida ampara obi ampie sɛ wo yɛ ne ba ana sɛ obi ameka la bibia saa enya nkɔso it means sɛ de ɔmo keka no nokra den ɛgo mu sɛ wuni anya den ɛnwoida abusua sɛ yɛ sɛ wo nwoida no nipa na wo ne ne tie ɛyɛ babu no kwafo awo no ankasa mpo na twi ne ti ɛma yɛ hu no anka yɛ nyina akura wo kɔbi wati ase yɛ yes na abusua babu no kwafo wo twi ne ti sɛ wo ne maami na akyerɛ sɛ ɔmo yɛ akyerɛ sɛ love love maami wu yɛ akyerɛ no akyerɛ sɛ maami ni ba no wo bɛkan sɛ maami ni mom ɛna nka wo ba bɛhyɛ wo no babu no kwafo no ɔne ne yiri ntam na akyerɛ sɛ Dr. Grace mom na ɔba bɛsɛ ɔno babu no kwafo ɛne ne yiri na wawie minim sɛ Dr. Grace na sɛ babu no kwafo pɛde a mintimi nkyerɛ wo sɛ ma bi wo hɔ mo ya ho hyehyɛ yes ɛntu bɛ kɔ mu no ɔno ane de ne ho hyehyɛ no because wo tie de babu no kwafo kan ya ɔsɛ na ɔne ne yiri na tie no mu nya problem kakra na Dr. Grace ba wo mu ntam wate ase yes abusia sɛ sɛ ɔno de yɛ duru ɛne sɛ ɛyɛ papa no babu no kwafo ɔde ne maka 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 ma a wawo wo mo ɔde minim because you say Dr. Grace anwo what you say acha say ye bobo ne ho no osofu yi aye brai wa ba be post ni makama kama enya mfumsuo se obe post wo ma wa wo ma e wo internet but wo ba pe wa na wo de ho ba ye e wo internet ne so say wo yire ani Dr. Grace ni ye nwa de ade a wo si anka ye nja okura ma wo nko ye ye enya busuafo ne pam wo anka wo ko ye ye no what you say abusia omo pamu woni enti adane manso ntwe bitu no no ani abusia no yes enti se adane manso ntwe no ono nso ehuro abusia no ekeka ensam odema wo ehuro abusia no mehuni se na oguma me ne nso hufi because wuti ani interview kra wo yeye ani eho ade ade ani abusia de akosu ya ani abusia woni bibi ba bia omo gina awo mo yo mo video no eye papa nankasa fie yes enti na wo ka kire mo se ono nso enhia no owo sika ese no etafie tabush eye wo sofo yi yes ba bi o mu gina mansion yi o mu gina mu ya woni ne mai ese yi eyo mo afie a minim adan wo show god bi minim se wo toto god wo so dili god wo ano ama ya ya wo ese ne yiri ya anka Dr. Grace ebe se wo mu ntamu yi ne yiri original o eyire no abusia ɔse wɔ yɛ professional nurse ɛsanso oni hospital na kyerɛ sɛ wohwɛ mu a ne yere opiam na nkasa nso ɛtafie ɛtabush atase yɛ ɛna papa ne nso wɔ sika ɔyɛ sɔfoɔ sanso yɛ businessman abusua ɛna ɔmo aka bom enti wo ɛhyɛ no atase yɛ na deɛ ɔde yɛ Dr. Grace no ɛna ɛnyɛ anka at least twɛn kakra what you say se obeye bibi kura anka at least twen kakra manke bia nooma enko fom kakra anka nya by this time but abusia wunia spd o se abusiafo ni jimi mpodi a duade ba ba no enya ni enti owo mamienu ne mamienu no enie one ne yire ankasa ewo mamienu e mamienu no eno mu wo miskin ne so kama 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 a omo mu fe 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 no anya woni Dr. Grace abawo dabi wei aya wane ne yira nkasa wane ne tia nka Dr. Grace begu aware no wane saa yire no ema abusua me pam cho ye ntia de ma Linda e ka fa Dr. Grace ni kuni ho e wo ka sei
Grace abusua fo me pam cho me sira mo ni die mu kasa kakra me pam cho sofu na no ni Grace wo ho na ye frɛ no Bible no kwafo no mada woroma mama mani si Grace na ɔtweda ase mama mani si Grace ayie na se in fact mama mani me Grace funu kura mani mani me Grace fie bi kyesa edabusu afoka mama mani kwa masofo ni ntune nan e member bi amowo Seka Grace abusi afo kwa mbeti ya kamko bra bra na sole. Baby ube mko bra bra ma sole nechi. Muma aka pentafo kwa bra bra ma sole nechi. Na sofu nyami nukure ni ubi ashrene this year. This is the time I was obeka obe chile sa uwa irana. This is the time I was obeka in sema papa. Brutu tu awoke ken. Grace hu brutu tu abra awoke. Se brutu tu se brutu tu awoke. Kwa na asre wo. Ope fame wong. You want fame. Sofo. You want fame. Ebu suye bi ashrene wama di shiye kakaraka se. Adie febi se da bama leso. Adie bi se da ba manaso, adie fe bi se da manaso, bu si ane se en somi yu meni eni. Obe jino beka se la, na me wa yire, ena mene me yire, ne ye ntem ta atakre yu yaba, esi mi mazaka ba we, na mishwe Grace suba ya, ne ni yebi na, na kwa yese, me kofana, na kwa yese, me hubi pe, ne se Grace nukura, na, oni ne tiye tu ya, sa ni suba anyo fe, ntino wangwa le non. Sa ala sofu woke on, oda ase. Grace da wase. Grace da wase pa sofu. Grace abusu ya fo, mamu maso fo ni men Grace funu. Ne ye nase, oba mum chiri sunso yinu tungu neso. Nwa huse ye fo, bidishi ye, eme ni pa ni nguma ni ngune ni masa saa. Wa asuma uke ya yaode, uwa yire. Uwa yire. Samene me yire, inya nkamebe vene ne tinaye. Nesa uwa yire saa ni Grace nesa wo, sofu wa oda so, oda domano. Sofu wa oda domano. Ana waso ne ya salwe neno. Ha, erwadi nyanko pongu. Grace abusi ya fo, mese wama ma sofo ni siye yena sofo, kwa anu tun. Papa sofo kwa anu tun. This is not the time I will interviews. Dia woye enye. Una kubiri ye wa kenya wude, dia woye no sofo enye. Se abusi ya fo, ane kacha wo se, uni Grace in huwe ni hubi biyadi Grace in samu ni secret bare babo ntein. Wa asema sofo uke ye wude. Secret bena wofa Grace in huwe babo ntein sofo. Secret ben, and the Grace in one, so for who see a jawa, let's have a shaft one day, whatever Babon say. Secret to bear. Papa so for secret to bear, catch a yay. Men, yes, sir, what's it? Now, catch Bible cross and the entry and one that I can run, I can canaka to one done a cacacra. And now, oh, yes, sir. I don't know, so for yes, sir. So, oh, such a shaft one day, me, between the secret to bear Babon tenny. Because me, Nenitina 2 years. Oh, be a way, and who will be Saturday at 2 years old. Obi awa yira no yirin ah tram de meja gana fo aso le koko roma because mi san se bi nsem hu bi se no mi te kwa na mi twa batutu mi mi twa ba adwa ne tutu mi Grace abusu ya fo mi sere mo sofo no mama ma ne nsie yie na sowate ogu Grace hu fi
abusu ya eye no kure toro do wati ase ye eye nsem bebre na ye nyina nso ye nim de ntia ma ne nso de yesa because na wo bekeka sa ansem na nka sha se no no nso enye se wo ko aye na se because aye nsempi what I see enti ye ngege at the end no be obi asem was the end will justify be what I see yes abusuya mesramo so far the way any the etwa egu mesraw so obe subscribe to your channel ye for latest updates na amazing aka you talk too much me fa wo ensi ahase ye.